da 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 da. I can remember not too long ago, I couldn't find my way. I didn't know of a place to go. Then you came along one day, and now with you here to guide me, stand close beside me and fill all my hours with faith. Remember, not too long ago, I wanted to run away. While I was looking for a place to go, I found the love that day. And now it's long ago, I couldn't find my way, and I didn't know of a place to go. Then you came along one day, and now with you here to guide me, to stand close beside me and fill all my hours. Da 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 da